Correct na ngompela. Kanga kana DJ zangi. DJ is on the beat. Awe awe master beat. Yes makapula. Kanga kana my manager ne. Master baby. Yes my sponsor. Master Mtenga. Bani soka shaka kana ri. Shezanda wena. Ayo. Shosa wena.
Logo una na kuranza. Unga posti kwa kuranza.